Inhlangano yabaholi bendabuko eNingizimu Afrika okuyi Congress of Traditional Leaders of South Africa ngolwasemzini isingathe umkhankaso wokuqwashisa ngegciwane lesandulela ngculazi nengculazi uqobo eTurffontein namhlanje ngesikhathi sasekuseni. Lo mkhankaso uhlose ukuqhubeka nokufundisa kanye nokugcizelela bomqoka bokusithiba nokuvikela igciwane emphakathini kakhulukazi kubantu abasha.
Mokgatlo wa baetapele ba setso wa Afrika Borwa e leng the Congress of Traditional Leaders of South Africa e leng Contralesa ka bokhutshwanyane o phethile letsholo la tlhagiso leseding ka twantsho le thibelo ya go ata ga kwatsi ya bosololatlhapi le kokwanatlhoko ya lona e leng HIV and AIDS ka le a dingweng. Tshebetso e na e phethetse eTurffontein pejana ka jeno mo bagolo le thaka e tshesane ba neng ba kopane mmogo go ya ithona pela mahlale le dikeletso ka thibelo ya kwatsi ya bosololatlhapi le kokwanatlhoko ya lona. Motsamaisi wa tema tsa tlhagiso leseding mokgatlhong wa Contralesa provinceng ya Gauteng e leng Mtimande Ngwenya o tobokeditse botlhokwa ba thuto le phano ya dikeletso molemong wa go kgothaletsa go phetsa go ata. Halifulena
sidila specifically na ma traditional communities yo squatter camps and ama hostela la abantu bangakhona ukufinyelela khona because siyazi ukuthi abantu bamakhosi awuvele nje umane ufike kubo, so therefore siyasa formalize ke ukuthi njengoba kuliwa ne pandemic HIV and AIDS kuyabonakala ukuthi ke ema hostela na kuma squatter camps ama numbers aya increase, so kwadingeka ke thina ukuthi sizformalize njengabaholi bendabuko ukuthi ke kube yithi esiyokhuluma nabantu.
Modula stulo wa Contralesa provinceng ya Gauteng e leng Kgosi Ramagwale Sefola o boletse ga thibelo ya lefu la kwatsi ya bosololatlhapi le kokwanatlhoko ya lona e le botlhokwa gagolo go e na le phekolo.
Last year 2022 re bile le more than 164,000 new infections in this country and then gape re bile le more than 48,000 death HIV and AIDS related deaths. So you can imagine, you can see how we can see that HIV is still there and it's still killing our people.
Modula stulo wa Contralesa ka tlasa motse toropo wa Johannesburg e leng Kgosi Sibongiseni Mpembe o boletse ga jalo ka baetapele ba setso le bona ba tlameile go itlatsa botlhale le tsebo ka mafu a atileng molemong wa go fetisetsa thuto go batšhwa le baagi ka kakaretso.
During the olden days inkosi ma uzokhuluma ngesifo se HIV ngazathi uyabathuka, you understand, so kuyadingeka ke manje ukuthi bazi because ngeke sihlale phansi sitha kwenze kuludo sibe sibona abantu bafa. Asibatshele nabo ukuthi izinto ezifana nalezi ziyenzeka mazikhona indlela zokuthi sisithibele sifo or sikhona ukuthi ke sisiprevente mangabe sesekhona nani ukuthi iziphi indlela ezenza ukuthi singabe sisaqhubeka.
Njalo ka ha baetapele ba setso ba boletse tshireletso e molemo ga legolo go e na le phekolo. Ditabeng tsa Soweto TV ke manini morolo ke le Terfontaine.